badufasha yaba ibanki y'isi yose amashyirahamwe mpuzamakungu atandukanye ibihugu dusanzwe dufashanya abikorera utwabo ngaho iwacu mu Burundi ko bafasha bagafata mu mugongo uwo mugambi leta yihaye wo kugaburira abana ku mashure kugira ngo n'abana uyu mugambi utarashikira uzobashikire ku neza y'igihugu mbere no ku neza ya Afrika muri kino kiringo incabwenge ishobora kuja gukorera ahariho hose ku isi. Turiyemeje ko tugiye kuba abahetsi b'uwo mugambi wo gufungurira abana ku mashure tugira iwacu mbere isano riri hagati y'uwo mugambi no kubwiza umwimbu turishimangire maze abana b'igihugu bafungure neza bige neza badake baguzwa mbere barangiza amashure yabo. Abahurikiye mu makoperative nabo bahatorere akoyokwe.